that in nobody moves a lot, that moves a lot of peel a feeling on me. In on the Quella Maniana. What are the things in the sea? What Yesu and the crew? You want to get out Kulu long with Yesu, Obango Kulu like Lane. I could have been from the Paris Seven Aband. About 2 years, we are quite a cool room. The better New Year's to Kaya Figaye Nangin. We are cool like in name. Hallelujah. Hallelujah. Then the Tanda Ukala Benda Ubu Zevanuele, Sibetli in the Kuba is so no as soon as I ever want to Namana Kolua Yobotwa. Isono sishunyaye lokokolwayo noma kholwayo ngoba isono asimiye umuntu simlandelela umuntu kude bese kusheni ingakho iBhayibheli ithi kani yamezele kwathe kwasegqibeleni niyokusindiswa kunensindiso leyo kugcinwa ethandazelwa nguYesu athandazela ukuba basuse ehlabathini bathi nithandazela ukuba ubagcine phakathi kwayo inkohlakalo yehlabathi. So kunayo le nsindiso leyikwenza ukuba ugcineke. Sithi zikhona izinto abantu bengena kuzo bathi wena ungafumaneki kuzo. Ipredi appetite yesono usaphile emhlabeni. Saphile emhlabeni. Abantu abangathilekelwanga yileyo bajonga leyo kusindiswa ngoba ibandla selisohlutho. Ingakho besothi akekho umntu onganwele ephile emhlabeni. Ingxaki babhudene baphosana nobaba lolukathixo. Ngoba into esenza ukuba singoni kungenxa yokuba kunenceba kathixo phezu kwethu. Esibiye nayo sinisi phakathi kwabantu abonayo bathi thina singafumaneki. Sisenziwa izinto left right and center bathi thina singafumaneki. Namhlanje sizisele uhlobo lwevangeli andiwazi amavangeli afikileyo ebomini bakho kodwa nalo uhlobo lwevangeli esilizisileyo lelithi bani ngwele nokuba nam ndingwele. Sizisele kwingwele, sizisele ekhareta kathixo. Sifuna abantu bephile emhlabeni baphile benekhareta kathixo. Nokuthi kunabantu abazalwa ngabantu, kube khona abantu abazalwa nguthixo. And uthixo uzala after uzale umntu. Abantu abaninzi baqale kuzalo lwabantu baphelela kulo. Hallelujah. Hallelujah. Washunyayezwa ngumfundisi wakho uzophelela ekutheni wena wayazalwa ngumfundisi wakho uthi umbize ukuba ngupapa wakho. Hallelujah. Utata wakho, utata wakho isiyindoda awudlulanga endodeni kanti kuyadlulwa endodeni. Before uzalwe nguThixo uqala uzalwe yindoda inga ngumfundisi okanye ngumvangeli kodwa uzalwa yindoda. Nokuthetha kwezu lo mntu oshumayelayo wakwamkela izwi lo mntu oshumayeleyo uqale ufune ungaphakathi ukhangela ke ngokizwi nothela indoda bathela lo mntu othuma indoda elalo mntu ewenze indoda yashiyiko wayo yayokhangela abantu abaphumba ezulwini ukhangelane nelo lizwi so that uzofumana uzalo lukathixo. Abantu abaninzi baphelele ekuzalweni ngabantu yingakho bengakubulala ngecawe kodwa soze bakubulale ngombuso. ubukumkani bamazulu wena ukuthethwa ngezinto asezulwini soze bakubulale ngazo kodwa when u attack icawe yabo angakubamba nangesikhwebo why ubethelelwe ebantwini akagqithiswanga akagqithiswanga uPaul ndiyamuva ebagqithisa bephikisana naye abanye besithi thina singabaka Apollo abanye besithi thina singabaka Paulus uyabuza uPaul ukuba uPaulus singaba waya na isiphambanweni ngoba abantu kumele bagqithe doesn't matter ukuba powerful kangakanani but abantu kumele bagqithe so sizele kule ndawo asizelanga ukusisa abantu kuthi kodwa ngoku sizoyibetha kabini sizobetha intaka ezimbini ngelitelini sizothi thani lifika ningahlali nohlala kuthi kodwa nigqithe niye kuyo wandifelayo kono wandifela ukhono wafela abantu kuyo sisinda ngayo sisinda ngayo ogama lakhe linguYesu uye wafela bona ugambule sangafele bona umbange sangafele bona ugcola umfelasi sangafele bona umfundisi ukuxingana sangafele bona kodwa kunendoda emanxebanxeba egama layo linguYesu sisisa yona sishumayela yona sasisa yona singqina ngayo singqina ngayo singqina ngayo izibhalo zonke singqina ngayo ngifuna ukunceda nalo ohlele ekhaya owalithatha ibandla lakhe walenza uThixo wakhe ndizothi mna ibandla liyinto esebenza emhlabeni engafumane iyo ngapha kwengcwaba kodwa ngapha kwengcwaba kufumane kuYesu yena yedwa nguye omayo abefundisi sebengamu abefundisi bayakwazi ukukungcwaba kuthi umhlabe emhlabeni uthulwe ethulwini kuphele kanjalo kodwa kunendoda ethi noba sewungenile ingene nawe uyithi bophumela ngaphesheya iphumele nawe ogama layo linguYesu lilibhayibhile wafa wathi ekufeni kwakhe ngosuku lokuqala wathathwa wangcwaba lilibhayibhile ngexesha abaphumileyo ngoba yayingumhla wopasika olandelayo lilibhayibhile wayengaphumlanga yena wayongene hathesi wayolandisuthulela zabafileyo nabaphilayo wahamba wayoshumayela ejele lwabantu abafayo befa bengazani noThixo ngoba loYesu nokufa kuyamasa nokufa kuyamasa nokufa kuyamasa nansi into esithunyiweyo uMateyu Mateyu into esithunyiweyo uchapter 28 siyaqala ukufunda kuverse number 18 noma siqale kunumber yes uverse number 18 sifunde egameni leNkosi uJesu phila thetha ngalo sithobe thina silulamele ukutsho kwalo egameni likaYesu Father we pray amen lenda usifunda kuyo lithi iBhayibhile uYesu usanduvuka xa isanduvuka iBhayibhile lithi wahlangana nabesifazana aba besifazana besiya ethuneni beyojonga umzimba kaYesu lithi iBhayibhile babephethe amafutha amafutha aqholiweyo ngoba bebefuna ukuthambisa umzimba kaYesu but lithi iBhayibhile xa besendleleni kwafika into engqondweni yabo ethi siya kuliqengelwa ngubani na ilide ngoba babesiza benexhala lithi iBhayibhile xa besondela babona ilide eli bebenexhala lalo livuliwe lithi iBhayibhile ke boyika xa besondela ebhayibhile kwabonakala amadoda amabini ehleli ngakulo elilitshemile lethi unemfunelano ophilayo kwela bafileyo emveni ngolithi ke hambani yobaxelela abafundi ukuba noYesu nizomfuna apha kule ndawo akekho aphuvukile uyalandulela uya kwelasegalili lithi ibhayibhile lamka esendleleni ke begqibolelo begqibova lo myalelo lithi ibhayibhile babuyela kubafundi xa befika kubafundi babaxelela le nto lithi ibhayibhile abanye bazange bakhona babalaika bayozijongela bona but le ndawo sifunda kuyo sifunda uYesu sebaxelele ukuba mababale baxelela abafundi abashiyekileyo kodwa bangabaxeleli njengokwabo kungagqibeli ukutsho bona ukuba uYesu uvukile but le nto nabo aba bayixelelwayo bahambe bagqithe ebantwini abayithethayo bahambe bayohlangana nalo uvukileyo le ndawo sifunda kuyo sifunda uYesu esibonakalisa kubo emntabeni yasegalini lithi ibhayibhile uzibonakaliseni kwakho uYesu emntabeni yasegalini lithi ibhayibhile bangcwele uthi uYesu amagunya amagunya namandla nako konke kunikwe ngezulu igunya ubabo ulinikele ngoba ndoyise into ibingumqobo wokuvalela abantu ukuba bangaze babe nobudlelwane nothi uthi ke uYesu igunya after ndoyise umqobo okanye idonga lokuvalela abantu ukuba bangakwazi ukuxhumana nothixo wabo igunya ubawo ulinike mna wandinike ezulwini wandinike emhlabeni wandinika naphantsi komhlaba uthi kuYesu xa egqiba uthi ngokundinika nina the same gunya endilinikiweyo hambani yale kulo lonke elinikiweyo niyoba ngamangqina am hambani 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 ongqine lamna sanukuyosiveza nina but hambani ongqine lamna kudala abantu beshumayela but ngolu hlobo endilithumayo ngoku ngabantu abazoba ngamangqina am kulo lonke elinikiweyo hambani ongqina ngoYesu hambani ongqina ngoYesu hambani ongqina ngoYesu ngoba usindiso uloyiso lusegameni lukaYesu alufumaneki kwenye indawo alufumaneki ngenye indlela but usindiso lufumaneka ngoYesu lufumaneka ngoYesu haleluya so hambani hambani ongqinela abantu hambani ongqinela abantu hambani hambani oxela bonke abantu samxelela apho abakufishana bodwa shiyana amakhaya wenu shiyana ii-comfort zone zenu nihambe niyobaxelela ukuba uloyiso lufumanekile uloyiso lufumanekile ikhambi labo bonke abonayo lufumanekile bonke bebegula beguliswa sisono ikhambi lifumanekile bonke bebesoyiswa ngamandla okufa ikhambi lifumanekile hambani ongqina ngam kulo lonke limiweyo niqale apho eJerusalem ngoba apha eJerusalem unabantu abathi bazana noThixo kodwa hambani obaxelela ngoku ukuba ayikho enye indlela emenza umntu akwazi ukuyohlangana noThixo ngaphandle kwam igunya ezulwini linikwe uThixo ubuthathile ubuThixo bakhe bonke wathatha igunya lakhe lonke walinika unyana bonke abafuna ukuya kuyise kumele badabule kunyana ayikho enye indlela ayikho enye indlela hambani obaxelele sizojola lapha kule ndawo yasedlibona sithunyiwe madoda sithunyiwe kulo myalezo ophuthumayo kulo myalezo ophuthumayo
Engenamsebenzi wokuba unantoni, engenamsebenzi wokuba uphume ekhayeni elinjani,
kodwa indoda nendaba nathi ogama layo linguYesu. Ogama layo linguYesu. Kuna abantu abakhathiweyo, omnye wakhathwa kanti kujongwe indawo asebenza kuyo. Lo mkhwa ungena wangena nasebantwini abakholwayo yokuba ujonge umntu uba uhamba ngantoni. Udwa umbribe ngokuba uzamnika isikhundla ngenxa yokuba usebenza endaweni yonokutsho, usebenza unemali yonke. Noba uthi uyamthanda ufuna ukumtshata, umtshata ngenxa yokuba enemali. Kodwa kunoYesu. Bantu basekhaya, kunoYesu. Nasezangomeni sifika sifuna ukhanyise. UYesu akukhanyiswe. Akho mali osikhuphayo zokukhanyisa. UYesu ukukhanya yena uqobo lwakhe. Wakufika kulokwaziyo, wazukuphuma nokungena kwakho. Uthi Jeremiah ngakwazi ungenabikho embilinini kamama wakho, ndakwazi ndakubekela kuqala ukuze wena ube ngumprofeti. Kunendoda ekwaziyo njengoba ulahlekelwe idirection, kunendoda ekwaziyo njengoba ifuture yakho ungasayazi, kunendoda ekwaziyo. Abanye sebenikezele nasebomini, abasenathemba lanto, yingakho belala ngotywala bavuke ngotywala. Akusekho nto abayibonayo abangabasayenza emakhayeni wabo, babizwa ngokuba ngongantweni. Kodwa kunendoda ethi abantu berejectiwe ibamkele. Ogama layo linguYesu. Awukho umgomo wokulahla abantu kwaYesu. Ukuze kuthi umntana utholiwe, utholwe efakwe eplastiki nemnyama, ulahlwe ngumzali walapha emhlabeni, le ndoda ayilahlani. Oyena mzali wamanyani nguYesu. Balekela kuYesu mntanam, balekela kuYesu sisi wam, butu wam, balekela kuYesu mama. Athi ndiyakuthanda, akungqunqa ube zimpisi, kodwa ndiyakuthanda. Kodwa kunendoda eyavumela yona yahlatywa, yalinyazwa ukuze ungabi sanqunqwa. Unevelu kuThixo. Aba bantu sinikelwa kubo ubomi bethu, abasikhathalelanga okokuqala. KunoYesu. Bantu besifazana babulewa kangakwenzeka intoni, kuthatha uYesu wabekelwa bucala. Bashiyeka bezethembe bona, bathi sinawo amandla sifuna kulingana. Basebenza ngamandla wabo, bayishiya inkosi yabo. Kanti ngekubhetele ukuba xa befuna kulunga basondeze uThixo ngaphambili. Atho hlabelayo umama bomthandazo nabayana bedlula besiye emthandazweni. Wena usaleleni ngemanwele, sifuna umama bomthandazo, sifuna osisi abazokhathalela izinto zenkosi. Nabulaleka kangaka, isolution ikhona, ikhona. IBhayibhile abaprofeti basendulo babephendulula befuna ukuba izinto zokwehla nini nokuba kuyobe kuxesha liphi na. IBhayibhile uYesu wabambulela ubabo ngomoya ongcwele ukuba zizukwenzeka ngexesha labo. IBhayibhile neengelosi ezulwini zazinqwenela ukuba lento yenzeke kuzo kwathi uZulu lakhetha thina ebanwele safelwa inexabiso lento esesayenzelwayo nguThixo inqwenelwa singelozi amadoda wayehamba noThixo esaziwa kwiOld Testament ayoyinqwenela uKristu ukuba hlale ngokutyeni ngaphakathi kwabo kuthiwa umzimba lo wenu awusengoweni kodwa yitempile kamoya ongcwele is the dwelling place of the Holy Spirit kodwa zange bayihlumane nengelosa zayihlumane kwanyulwa thina yoyethu imahala umasiphathele wena ohlele ekhaya udinga le nto awudingi into uninzi useza kubulaleka useza yilahla imali yakho akukho noyedwa ozothi xa ufika kuyo uphethe imali athi akakwazi ukukunceda bonke bayosoloko bekwazi ukunceda and bayosoloko becela ukuba ukufa kukufitshane kusendlini unesimnyama esikulandelayo yinto bayosoloko beyithetha ngoba akukukhanya bakwazi ukukubona basoloko bebona izinto zobumnyama ngoba kwabona balawulwa bobumnyama njengoopapa manabaprofeti abathenjiweyo lithi ibhayibhile bachithiwe ehlabathini bazolahlekisa abantu bazofika benesimo sokumayika uThixo kodwa bengamkhathalelanga okokuqala ngoba izazela zabo zasuswa kube kudala bazawutya imali yenu bayibhuke iphele tu bangagqibeli ngemali yenu ngoba siyathanda ukubalekela emalini ungathe yona yona nto inkulu bazawuyitya imizimba yenu nibhulaleke uthi ubungumntwana uhleli ngentombi wahlukanisa ubutombi bakho ngomntu ebekade sithi uphethe ilizwi likaThixo ezimele ngezwi kodwa ngaphakathi eyinguka sithi ngabantu abazobalekela kuYesu ayolizwe lankenankene yabanwe yabona uyabona xa usithi uyakholwa qiniseke suthi uyakholwa kanti usiqhayisela ngecawe zizinto zalaphehla baphume ecaweni uthi ukuba bengenako ukulinqanda unyana woluntu elo xesha bengekho mntu uyakushiyeka yolahleka ulahleke nabanyuliweyo ngasuke bathi benento kaThixo bazoma apha bahlabelele behlabelelela amaqhinga otsotso omdala ongafuna ukusebenza othixo wakhe usisizo sakhe engenamsebenzi nale mihlamba efuna nje ukuba bazise inzuzo atye yena bashiyeke belamba bona yebanwele vukani kunendoda egama layo linguYesu sizongqina ngaye kuyo okhululayo kuyo namandla ubomi bufumaneka kuyo singekuya sinokwenza nto noba unento ethi ngaphakathi uyaphila kodwa wena unabomi ngoba umtyisi bomi nguYesu wawayisa amandla okufa waba lisibulo kwela bafileyo bathi indoda ethelweyo enomfandedwa bathi ngumntu oshiyiweyo kanti isizulu kuneplani elinako abamfunanga abantu akaqala ungafunwa ngoku bakhe bakhanyela nokuvuka kwakhe bathamba noxela abantu ukuba kavukanga kodwa ngabafundi bakhe abafike bawubu umzimba wakhe kudala ingafunwa le nto ayiqali ungafunwa ngoku
kodwa sothi wena onenhlanhla wena osavayo ngeza 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 ukuphumla utohlabela yoba kuphiwe aba banikezwe ukuphumla bahlala bonwabili uthi nyembezi zosulinywe uYesu yedwa uYesu yena yedwa bantu basehlibona kunoYesu 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 abantu abahlangene noYesu iappetite yesoni yaphela bayayazi ukuba yephi indlela yokuphila abantu abahlangene noYesu kulunga necarrot abadinge umuntu ozoma ngaphambili athi akuphilwa kanje akwenzi u one not not ngoba bahlangene noYesu noYesu noYesu
umhlobo ongu Jesu Oh Jesus. Thank you Lord.
Yabona ngole apha. Asizange uzoziveza ukuba sishumayela kangakanani.
Yeah.
Bakhona abantu abashumayela kangcono.
Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kodwa sizonxela into yonke.
Oh Jesus.
Ngoba ndingahlala phansi. Singami na ngenyawo. Kodwa xa nizova nje kuba kunoYesu osindisayo umanyane
oh Jesus
manyane uYesu osindisayo
thank you Lord
uYesu
oh Jesus
uYesu izani
Jesus
izani kuYesu
oh yes Lord
ayibona abantu babathanda kangaka abantu
Jesus
Noma sebebona izinto abazenzayo. Simanyungi nyezi kodwa basabagqumini.
Ngenxa
yokuba xa nikude noYesu, niyosoloko ningamakhoboka.
Jesus.
Ningamakhoboka ongendalo.
Oh Jesus.
Ngekho uYesu.
Thank you Jesus.
Unabafundisa abathunywa nguSathane. Abadotshwe esihogwe.
Jesus.
Abasebenzisana namagqwirha.
Oh Jesu.
Nabo bonke abantu bokwenza obumnyama
Jesus
unama devil worship and wafehlabelela nisikeleleke
oh Jesus
nisithi ngabantu abahamba lesu kodwa bedotwe emkhathini
Jesus
asoze nikwazi ukukhululeka nilidwa ngabantu abalidwa uSathane
oh Jesus
niyohlala nibulaleke kuyodwayisa noma iboyfriend yakho uyilahlanga Isa isono sako noma ushiyanga
Jesus
kodwa kunoYesu oshukanisa umbulo yini so
Oh Nkosi
Jesus uYesu akushika asikuniki iveki sithi ungabe uqhubeka noma inyanga kodwa wakufika noYesu ayaphela manje so ngenkatha ngena ukholwa ngenhliziyo ufuma ngomlomo wakho iappetite yeso ngokona ngoku iyaphela
Jesus oh Yesu
samane simfanisa nedeep inkomo eziyedephi awawi onke amakhalane akhona aphumayo awangendlela ebangcwele ayodiphu lena uYesu lo
Jesu
ayenkomo lenguYesu lwesithangana injongo yakho kusemhlabeni yayikuzohlekalana nesono okanye ukudlalisana nesono yayikuzodestroy isono ngoba isono sidestroye into yexabiso kubawo
oh yes Lord oh Jesus
silibhadile ngenxa yokwanda kwesono uThixo wathi esezulwini wasola ukube bemdalela ntoni umuntu
Jesus
umntu kaThixo angaphinda adlalisane defisane nesono
asanguzotefisane so kuyahlukwana nesono.
Oh Jesus,
kuyahlukwana sono. Wena okholwayo nawe ongakholwayo kuyahlukwana nesono.
Jesus,
isono sikusebuhleno unaphakade, so sikunyunguthekise uphila, sikunyunguthekise noba solifile. So sokufumana ukuphumla kwelitana kwelatana. So uYesu wafela aboni wazenza zonke imirakles awazenzayo uYesu, kodwa yena nto wayifela uYesu sisono.
Oh Jesus,
hallelujah,
hallelujah.
Wafela isono uYesu.
Oh yes Lord,
hallelujah.
Jesus,
hallelujah.
Oh Jesus,
sizotho kanjalo apha kule ndawo ukuba wangcwele kukhona onikezwe igunya.
Jesus,
kukhona onikezwe amandla.
Oh yes Lord,
ongakusindisa nawe.
Jesus,
awudinge into uninzi, udinga nje ukukholwa.
Jesus,
ngenhliziyo ibe kukulunga.
Oh Jesus,
uvume ngomlomo ibe kukusindiswa.
Oh yes Lord, oh Jesus,
uyavunywa uYesu.
Hallelujah,
uYesu uyazixolela izono.
Amen.
Wakuvuma ngomlomo uguquke.
Jesus,
ziyalahlwa izono.
Oh Jesus, ziyalahlwa
izono. Umsi wasedlibona sizomemezela apha. Sawuthe siyohamba sithethe into eyodwa ngoba asithunywa ngenyinto.
Jesus,
sithunywa ukuba sizonazisa uYesu.
Jesus,
oloyisileyo ithuna ongendawo woyisiwe.
Oh Jesus,
bonke abasabanjwe ngamandla kaSathane ngabathandayo.
Jesus,
ngoba indlela ivulekile.
Oh yes Lord,
usindiso olulolwa abantu bonke.
Jesus,
uThixo lona akangomkhethi wabuso bakhe, usindiso luza ngoYesu.
Oh yes Jesus,
luza ngoYesu.
Hallelujah,
luza ngoYesu.
Jesus,
hallelujah,
hallelujah,
hallelujah.
Oh Jesus,
sizothetha loo nto mzi wasekhaya.
Jesus,
nithandiwe lizulu, nithandiwe lizulu.
Jesus,
nithandiwe. Amabhadi amanxila amayenyukazi abathakathi.
Jesus,
bayadingwa nabo apha.
Jesus,
ayizelanga amalungisa le nto, ayizelanga abantu ebengathi bayazama ukuphila kakuhle.
Oh,
izele aba bohlulekayo, aba bangoncanyelweni, abo sokuthiwa akusekhonto ingaphinde yenzeke ebomini babo.
Oh,
le nto izele abo bantu banjalo, izele bona.
Oh yes Lord,
izele bona. Abasithiweyo nakwamawabo balahlwa bangasenayo indawo yokulala bahambe behlala, izele bona abo bantu banjalo.
Haleluya,
isango lakhona lisavulekile.
Jesus,
isango lakhona limbu Jesu.
Oh Jesu,
akuzusinceda abangcwele ukuba sizenze zonke izinto, sifake senze yonke into.
Jesus,
baye abantu beshiyeka bebulaleka apha. Sizothetha asingobantu abanolwimi lunzima, sithetha ulwimi olulwenu.
Oh Jesu,
uthunyelwe thina ukuze sizothetha nani.
Jesus,
sithunywe umyalezo.
Haleluya,
ukuba abangcwele nami ningeza.
Oh yes Jesus,
sethaya lana niziphumulele.
Haleluya,
ningeza.
Oh yes Lord,
ningeza, ningeza. Izono zenzileyo zininzi kakhulu, unenhloni ngazo, ngoba ezinye uzenze sowusithi uyakholwa, uthenjiwe, wazenza ucawa.
Jesus,
kodwa uYesu ufuna nonocawa.
Oh yes Lord,
yabafuna.
Oh Jesus,
akazange uYesu ufike icawe zikhona, kodwa khange zikwazi ukubahlukanisa abantu nesono.
Oh Jesus,
endaweni yokuba zibahlukanisa abantu nesono, ngabo abaphathi bazo abenza uba uYesu abethelelwe.
Jesus,
kodwa indlela yavulwa ngoYesu.
Oh yes Lord,
yavulwa ngoYesu.
Oh Jesus,
sizonibizela kuzo. kuye uYesu. Sizothi phumani.
Oh Jesus.
Nize nansi ndawo.
Thank you Jesus.
Nansi ndawo yokuziwa. Nansi ndawo yokuziwa.
Oh Jesus.
Nansi ndawo yokubalekela nakuxakeka. Nakubethwa. Sizakwithi nazo zonke. Izinto zomhlaba nansi ndawo yokubalekela.
Oh Yesu.
Ungazenzela ifavor wena ongekangeni ngoba izabo bonke abangeni leyo waphumileyo. Abanye bafele phakathi. Ebe singene nabo abanye khange siphume nabo. Nathi siphume ngomncipheko.
Oh Jesus.
Wena ongekangeni suba safuna ukuyexperience. Ngoba hlezi ungaphumi. Yindlu engqonqayo yindlu ephelayo. Iyavutha. Into ebuhlungu abantu bangaphakathi abafuna ukuphuma.
Oh Yesu.
Iyaphela iphahla layo liyawa.
Jesus.
Ingawu indlu noma kunini ngoba izinto ezingaphakathi sezitshile.
Jesus.
Sekushiyeke bona abanye sebefile. Siyakwaza sithi nansi indawo yokuphuma nami sami.
Oh Jesus.
Sifumene indawo yokuphuma kule ndlu engqonqayo. Nawe ungasindisa.
Oh Yesu.
Ngakuba uthawuleze ewe ndiyazi ufinyele. Umsi uwavalile amehlo. Awubona usevana ngendlela.
Oh Jesus.
Nabakhwazayo usabazi noma bangaphi. Nengqondo yakho seyiphazamisekile.
Oh Yesu.
Ngenxa yemfinyana komso kufinyaniseleyo. Kodwa uYesu angakusindisa na.
Oh yes Jesus.
Nansi ndawo yokuphuma.
Hallelujah.
Mama mtata nansi ndawo yokuphuma. Mtsho wasehlibona nansi ndawo yokuphuma. Uke wawezwa masango abantu besithi nansi ndawo ungancedakala ngapha. Waphoteka but ukuphoteka kwakho akumenza shintsha uba nguThixo. Akumenza yeke kuba ngumsindisi. Usengumsindisi nokunje. Ngoba uSathane wathumela abantu bahamba ngaphambili basenza izinto abasenzileyo bephethe igama likaYesu bathi uYesu
Jesu
usasindisa.
Jesus usasindisa. Yesu
asidli ngembali.
Oh Jesu
sibona phakuthi.
Haleluya siyaxolela izono.
Ibona phakuthi
Jesus.
Bona phakuthi.
Haleluya.
Bona phakuthi.
Oh Jesus.
Kawa kwafukela le yami impilo na fikela le.
Jesus.
Akho wese kuna babantu. Aba bantu bapanga phambili ngabantu. Abalandwe zintweni. Kabe nokhopha bakuchavele. Ungafika uqake kuzibuzo kuba bekufika bangabantu abayingcwele abangazange bazenze izinto ezenzwa ngabantu. Kodwa sizothi uzothi aba bantu bonke babona ibaqhithe ezintweni.
Oh Jesus.
Esinye sathi ngene kuzo wena kodwa silapha kule ndawo uzoxela ukuze ungabi sangena.
Haleluya.
Nawe ucinga uwese sizothi kuba akho wese.
Oh yes Jesus.
Uyesu anakunceda nawe.
Haleluya.
Ngabuhlambulukho
uYesu.
Oh
Jesus.
Ngabuhlambulukho bakho.
Haleluya.
Uyesu Kristu yena yena.
Oh yes Lord.
Yesu Kristu yena yeto.
Oh Jesus.
Haleluya.
Haleluya.
Uphala kambule esengaphambili.
Oh yes Jesus.
Sizothandazela igameni likaJesu.
Oh yes.